Mangena ngeke kaubhala inkondlo nodwa. Uhambeleni ungasachazanga, khuluma nami uhambe kanjani ungasavalelisanga. Kuwe bengibona ikusasa, injabulo yakusasa, ukuphila kwami ngikubonile kuwe. Into omalo yenhliziyo yami ibikuwe, bese ngihlelele ilihle ikusasa nawe, emabhuni ikusasa lami bengikulobe ngosonhlabukazi. Itsheleke injabulo yangemuva, uyikhohlwe kanjani. Lezi nyoni beziliza ndawonye zishiyane nini, thina besingamajuba ahamba ngamabili. Ezinjulini zabuhle bamehlakho, bengibona injabulo yaphakade, nalowo mehlakho anesonoke, akwazi kanjani ukungitshela ongesilinga phakathi lakho. Benginokubheka phezulu, ngikhulume nezinkanyezi ngobuhle bothando lwethu. Namuhla sengisichazela nonyembezi ehlathini ubuhlungu benhliziyo. Lolu thando lufe kabi ngingakafiki nesikhathi, kuyami inhliziyo lusaphila, kuyakho lifadalale kanjani. Lukwaze kanjani ukufa nganxanye, hamba ujubalala emazweni amadlela akuhlaza ngiyakufisela wona. Ukube ngiyazenzela-ke, ngabe ngiyakususa. Ngiyakususa emqondeni abantu ngoba bebengibuza ngawe ngiwaphendula ngemvula yezinyembezi. Inkondlo yami, imibhalo yami, ngidedele. Ngidedele ahambe nezinyoni masale zezicula le ngoma. Masale zezicula le ngoma yothando ngaphandle kokufunda ubuhlungu enginabo enhliziyweni.